imbabazi kurusha ibitambo iryo jambo uraryibuka Yerusalemu ndashaka nkwibutse uwagaciro nasize byose kubwawe imbabazi zanjye zihora zunguka buri gitondo Yerusalemu ndashaka nkwibutse uwagaciro nasize byose kubwawe umva nkwibutse urukundo rwanjye ni rugari ntawo rutagera ntawo uri rwagera tera intambwe uzo nsanga wicika intege ndagusanganira Yasize byinshi kubwawe